apha kwa 13-12 kwa 17 ingxaki yethu sikhutshwa ngumntu ohlala kwa 12 onomzi omkhulu kwa 13-12 kwa 12 unomsa ethel guy nino gogo uhlala kwa 12 thina sihlala apha kwa 17 sineminyaka sihlala apha kwa 17 uthe emva kweminyaka wathi ungumntana lapha ifamily ayimasi nathi singamangqina nabahlali abamasi ufikile apha banesigrogrisa ngeeletter zesheriffs esizisela amagqwetha sihanjelwe zimoto esingazazi yo ngobusuku ngamanye amaxesha safika kwenye igame kuqhekeziwa apha endleleni kuthathwe ii-documents ezininzi sizibhaqe sokumva ke kuba bekunamaxesha oba sishiye isitixo naphi na kuba abantwana bebehamba bebuye emini xa bevele ezikolweni kuthe emva ngo-2017 wabaya ebisho esithi uyofuna i-authority letter indlu yeyakhe
yimasisi wam masiqale khakhaniqalele phaa eqaleni apha ka-1312 wakuhlala bani qala
apha kwa-1312 bekuhlala utamkhulu uTJ Sam noNopol Tex nogogo behlala apha endlini
so usisi lona uzalana nomama lo wehlala notata omkhulu
usisi unomsagayi ungumntana kaNopol Tex nogogo
lo wayetshate
notamkhulu
okay
emva kweminyaka uya wasweleka ke emva koko
wasweleka utamkhulu
waseleka utamkhulu
kuqala yes
kwalandela kunyaka olandela kwasweleka uNopol Tex nogogo
yes
unogogo before asweleke wathi uba kusweleka utamkhulu wazothatha izinto zakhe apha endlini ngebhaki eyayisuka emncotsho wayehamba nabafana abathathu nomntu ongubhoti bafike bakho wakhomba izinto zakhe ehlele esitulweni wazikhomba izinto zakhe wathi masifakwe ebhakini angayikhombanga ayo yakhe emveni koko wathi masizohlala endlini because izovandalizwa yindlu yethu le ayiyondlu yakhe yena kangendawo ibindlu katamkhulu sahlala from that year till kude kube ngoku-2017 kuzovela into yoba uthi yeyakhe unomsa gayi indlu le wasehambele emagqwetheni kwathiwa ebisho ke xa kunjalo makenze i-paternity test xa esithi ungowalapha kwabaya eSt Dominic uMr Masete nefemeli zange aye unomsa kuyotsala ile nto kuyenza i-paternity test emveni koko wathi esuka apho kwaba nekusiza ile nto ishere amagqwetha azisa iileta ezizigrokrisa uba masiphume silinde ezinyanga ezintathu uba masiphume nange-31st kaJanuwari befa masiphumile apha nge-1st kaFebruary sibe asikho apha kule nge-4th yale nyanga kuye kwafika ii-sheriffs ezizisa ileta ethi masiphume nge-20th yi-20th namhlanje so abahlali balapha sithe sakuyiphalaza ebahlalini babe besazi thina bengabazi abanye abantu unomsa unendlu yakhe kwa-12 uhlale emzini omkhulu kwa-12 oextendiweyo olayita ngaphandle nangaphakathi une-stop nonsense uneyadi enkulu ukhupha thina asiphange akho mntu uphangela yapha endlini ungcunguthekisa ngaloo nto sikhonza naye enkonzweni ne-assemblies of god apha kwa-13 ukhonza uyavutha enkonzweni every day thina sibe sixhelekile emiphefumlweni yena wonwabile nabantwana bakhe bayaphangela omnye yiprison wade uzolani guy akukho naye uphangela ekwanesl oko wapha baphangela abantwana bakhe naw uyeke emsebenzini ephangela
so uzama ubonisa just uba ayingomntu usokolayo akayinidi kwalendlu
akayinidi le ndlu qha uphethwe yinkohlakalo uba ugridi kuba afuna uba masiphume nje endlini
and according to ifemeli yakho mama ifemeli kabhuti lena ifemeli kamyoyo yomyeni wakho lo sisi lona uclaima le ndlu uzange utata omkhulu lona wakhe ulande kamyeni wakho abe namntana ongunomsa
hayi zange abe naye ibhuti ebaleka la paternity test kube zazi uba ayingowalapha nyhani
ya
ufike naye ngalo uzale ngo-1952 ngo-71 ebebehlala bebevana ngelo hlobo la bebevana ngalo esahlala kwa-5 utamkhulu wazofumana le ndlu bebehlala kwa-6 wayehlala kwa-6 umama lo unukanomsa utamkhulu bebane bevizithelana kuloo ndawo ehlala kwa-5A wazofumana uMr Diko wakwa-5 wayengoceba eyikomiti wacela ikomiti uba lo mntu bahlala banintsi efemelini kwa-5 so makabe nendlu yakhe wafumana ke ngoku le ndlu yalapha kwa-17 wazohlala apha yedwa uzuqonda ba bebengabantu abadibeneyo omnye bepheka nge ebelaleya kweyakhe room nomyelala kweyakhe room nokutya kuya ukuhluliwe abakinda oningi omnye usithengela yakhe grocery
umakhulu lona kunyana otamkhulu
umakhulu otamkhulu bemethenga grocery yakhe xa evele epayini abeke ngapha nomnye athenga baya bapheka ezi estovini nomnye upheka yakhe imbizi nomnye upheka yakhe imbizi nje besidla abantu abesisowe sibakhona sibavisitela sibabona unomsazange sambona saqala ukumbona thina kusweleka kwadamkhulu ba wangumuntu osondelayo ebanesiza apha nokusweleka umntana wakhe eBilgrave eDutyulo saba ngabantu kobabani behambelana nasenkonzweni bengumuntu bengathi uyasondela kum wandenzela ubushimbilo wathi mandenze iAffidavit uba ndithi ngowalapha kwaSem ndathi andizukwazi ukwenza ndimendi mna kwaSem andizukwazi umenzela iAffidavit makahambe oyecela efamilini uyayibo yaba into enjalo ukuqala kwethu ke kuba singevani into aloko endibona wenza into utreatisha abantwana bam umntana nami intombazane bekhonze enkonzweni ude wayeke enkonzweni ngenxa yakhe ndiyisile kwi-leadership abakwazanga ukuyihandlisha ngohlobo endifuna ngalo because ndandifuna ibe ndim naye siphendulane sibonisane uba yintoni ingxaki kanye kanye because akasalwi nomye nam seyisilwa nathi sonke ngoku siyifemeli uyayibo into lolo hlobo.
Now sisinisibizeni lapha and expect ay sheriff namhlanje. So abahlali bazokusupporta oba imali bawahambe. As besithi ke ngokunawe usitsho oba lendlu lena umuntu enelungelo apha ngumyeni wakho. Because utata omkhulu wayishiya kuye ungumtshana mosi umyeni wakho utata omkhulu. So wayishiya kuye lendlu lona. So aba bantu bayiclaimaye ke ngoku anibazi nobazi.
Asibazi nobazi but
we olethi besifuna ke ngokuwena njengomhlali walapha usisi nobhuti lona nemazela nibazi kanjani
usisi nobu ombhuti uyenakhe
nomyenakhe
okay usisi nobhuti sibazela apha selokoko kwasweleka tata walapha umalume womyenakhe sabazi ngalomini sasingabazi
lo mntombazana or lo mama uclaima lendlu ke ngoku nimazelaphi nina
sikhonza naye eAssemblies of God
apha ke ngoku nalibango kulendo
kwakho apha umama wakhe uthathe notata Sam lo ungutata walapha kodwa engengomntana katata Sam
yena
yeah.
Imake mama le yalapha ke ngoku into uthi umama lona usweleka katata omkhulu lo ulande umalume
malume womyeni
womyeni umama lona ebehlalapha wathatha impahla zakhe wahamba inyani leyo into
ndandingekho tata ndizokuxela kodwa wayendixelele ba wafika ehamba ngebhaki ezothatha impahla zakhe zonke ezithi yena nopolitex wazishiya esikamalume womyeni andiyazi ke andizokugqoka torhwana nam kodwa ke yena wayeyithethile kum ndiyaqonda wayeyixelile loo nto kum bakwenzeke loo nto leyo
ngoku ke olady nilapha ningabahlali nizothini
sizowubona ezisherifu sizowunika isapoti kuyo uba bazawuphuma babheke ngaphi abana ndawo abantwana bazawuphuma babheke ngaphi bese kukho ngoku nomntana ofuna uzenzakalisa ngesimo esi sasekhaya senziwa ngusisi asifuni baphume
abayindawo kutsho nina ningabahlali
kutsho thina singabahlali
shilo bakufika isherefu niyamaxelela uba abayindawo
abazoyandawo
ndifumene ke mama nde
mna ndingumaria ndihlala kwalapha ezidlalini ndikhulele apha ka-17
khasicacisele about wazintoni ngesi sitori sanamhlanje
isitori sanamhlanje ndiqale usiva kwa-last year ndisiva ngomama xa ebe ndibizele sithi bayakhutshwa apha endlini kukho usisi onendlu enkulu ka-12 othengisa indlu ngunomsa ongadingi indawo ohlala asiphasi isitori sesibanti ke mna okay khakuhambe uye kukhansila mhlawumbi uyakunika amacebo amaninzi angaphezu koku waphinda ukhawuhambile ke nokhansi iindawo zaninzi but ke abaphumelelanga kuba silapha namhlanje. Ngelithi ke sizolinda le sheriff ibakhuphayo namhlanje.
Kulo mntu uzongena apha masithi ke ngoku uzongena uzokwazi ukuhlalisana nakuhle nani.
Asiqondi but asiqondi. Phoku mina sikwelithi baku asifuni ukungena kwa mntu apha silapha nje. Asiqondi ngoba semazi nozasambona nombono. Siba nje bakuthiwa indlu uthenze indlu ufuna uzohlala apha.
Ngusicelo masala. Ndingumhlali walapha. Ndifike sendimdala apha ne. Kodwa utata lapha ndihleli naye kakhulu. Ndiyazi indlu yakhe kukowabo apha. Yabo. Ndasothuka esi sitori sentobana ngokukhumntu othi uthengisa le ndlu.
Utata lapha uthetha as umyeni kasisilo.
Umyeni kasisilona.
Okay.
Ndazibona mna apha usisilona uthi uthengisa indlu. Azange ndambona nasebusweni.
So inoba ino ayihambanga ngendlela erayithi le nto yoba anikwe zonke ezincwadi
zenu. Ayihambanga ngendlela erayithi.
Okay.
Ikhona something engasemva kwayo.
Yeah.
Ayihambanga ngendlela erayithi.
Cause nina ngokwazi kwakho ibimele uba uyena mntu unikwa eza letter of authority ngunyana lo.
Utata lo uhlala apha endlini.
Cause
kudala kasisi. Umyeni kasisi lo.
Yeah.
Kudala ehlala apha. Sazi yena umntu walapha thina. Lo uthi uthengisa indlu asimazi.